Galactus. Ashasuka lapha na 1000 meters ake sibone ukuthi izohleleka kanjani nanga lapha umuya parker ifuna ukuhlala phambili u feature flow nanga lapha ufuna ukwakha draw umuthi wabhekwa yuyu ikhona lapha yana Celtic Chief Vaka Visionary Dreamer Perido Ground siyambona lapha yana u Chuck Pori lapha nedlalisa ikhanda nanga lapha u Vaka na ukhona Lucky Spirit Amofati bese uthi uyabheka lapha na French Duchess ekugcineni u Galactus ake sibeke phambili ke njengamanje sihamba lapha 600 meters njengamanje sixoxa neband manje sixoxa nalo ngempela ziyojuma imali yethu uhamba phambili lapha yana u Mia Parker u Feature Flow ukhona u Celtic Chief ukhona lapha yana ayuyu ukhona lapha yana u Vaka ukhona nazo ke manje zingenile ku straight sihamba lapha ku 300 meters njengamanje nanga u Celtic Chief ehamba manje nanga lapha u Feature Flow ukhona uyasala manje u Mia Parker uyeza u Vaka lapha ngemumva ake sibone kwenzeka kanjani manje nanga ehamba lapha Celtic Chief, hamba kahle kakhulu. Ake sibone ukuthi ubani ozongena isibili. Imetha ukuthi ubani ozongena isibili. U Future Flow uvaka isibili. Future Flow isithathu. Bese kuzongena lapha na u French Duchess. Wawina umtshako omuhle kakhulu lapha na u Celtic Chief. Iyashilele lisivakashe lisuke eKapa. Aseqalile kamaviza ngongqoza. Nanga uphiya khona offer lapha yana. Walithatha ihashi, walibeka phambili, wawuhlaba kanjalo umtshako. Wow, winner kalula nje lapha yana number 2 Celtic Chief khona offer ake siboneke indawo yesibili ngoba ngishilo ukuthi bese uyajakhela isibili uvaka lapha ngena isibili eshi Future Flow number 13 kwase kungena number 6 lapha u French Duchess no athandiwe mgudla ayuyuwi amofathi umjaho omuhle kakhulu Omuhle kakhulu umjako siyambona lapha yana Celtic Chief uvele nje wajika ngakwi rail wathola isikhala wathi sengiyahamba ke ke mina nina salani nibe nixoxa nibone ukuthi niyongena kanjani emva kwami kodwa mina sengiqedile umjako wawuthathaka umjako kanjalo u Celtic Chief ake sibabongeleke ke manje bonke abathintekayo ukhona offer womgibelwalo umqeqeshi walo unrenel umnikazi walo Mrs. S Platner kandeli hash lazalefe Vekos Drift and Maurice Fontaine Siyalibona ukuthi yashile imali lathenga ngo 3 million. Umjaho omuhle kakhulu wesibili, wawina kanjalo ku Celtic Chief okwamanje ake sibuye le studio.